Dinele la cosea.
Why is it not possible? We'll be right back. Why ri loko a va a ri ke nan'wana wa ka
n'wina. A ndzi ta ku lahleka.
A ndzi ku lahleka a yi ta pa yena ku va yi xumisula a yi ta nghoho. U ndzi twa kahle.
Njhani?
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ma tutti i